Kua puta te whakatau I te kāwanatanga, kei te whakatūria e rātou ngā whare maha ki roto I ngā rohe, kia māi ai ngā raru whare I ngā rohe. Hei tā te minita I ngā take whare a Phil Twyford, kotahi rau 55 whare pāpori, ka whakatūria hei nohonga mō ngā whānau hei mua I te marama o pipiri, ko te nuinga o ēnei whare nei ka whakatūria ki te matau a Māui me te Waipounamu.
What we know is that the Auckland problem, the housing crisis, has spread to so many other regional centres. And they have, in places like Rotorua and Tauranga and Hamilton, quite extreme levels of homelessness and a real squeeze in the rental market. And that's why we're building more state houses in those places.
Hei tā te minita, nā ngā hinara kē, nō ngā hinara kē te hē I tae ai te take whare nei ki Weriweri, o tira I piki ai ngā tatauranga kāinga kore.